Weezy. Atanize music. Atanize music. Weezy. Mabinti mujini wanapenda visenti na kuambia bora uwe navyo pochini shatini wamekukwamia na usiulize mbona ni kwako tu wamebania kwani kwa kudona dona ni makwiji wamebobea jihadhari.